Molweni bahlobo bami ngibelele nginamukele ngesandla intofontofo kumsombululo omuhle khona le ndlela emangalisayo igaba lami ngikudawu waphula aka King Langabi makusuku lakho lokuqala la mntana sekhaya ucindezele like button kanjalo ke ne subscribe button e bell ukuze uthole ama notification njalo mangaphlothi video ungakhohlwa nokungilandela ku Instagram @king_langaba futhi kuma hala ukhokuluthu ki free boss cindezela ke leya follow button njengamanje nami ngizokuphakela mahala ezivutha amalangaba ke sibone ukuthi ke ngabe sikhipha uma what osukela namhlanje
uBabes noMampintshi abasengingeni futhi ngemuva kokuba ke umhlelo umcimbi ehambile wayo obikelele elinye lamaphephandaba mayelana ke nemali ayikweletwe labaculi. Umhlelo umcimbi usolale sizithandani ngokumkweletwe 80,000 wamarandi ngemuva kungafika emcimbini ababeqashwe kuwo ngonyaka odlule. Lo mhlelo umcimbi uthukuthele kakhulu ngenxa yokuthi ke abafikanga ngaphezu kwalokho basebenikeziwe ke nemali yonke yokuzonandisa. Leso mabhizinesi ukhulume neSunday World wathi ukhathele uBabes oDuma noMampintshi wabahlulekile ukwenza okufanele bebekhokhelwe yonke imali. Uqhubu wathi uMampintshi omfonele imbuzo ukuthi angakwazi yena ukungena ke two ezintatha lensizwa yavuma yathi kayikho inkinga konke kokuhamba kahle bavela kwabhedanga ngesikhathi sebengasazibamba izingcingo beziba nemiqhafazo lapha ku WhatsApp. Hey bafethu akusho ukuqala sizwe ukuthi into enje yenzekile ingabe kudingeka kube khona umuntu othize ozongenelela ngizofisa ukwazi kunina ukuthi ingabe lithini uvulweni lapha ku comment section. Kanti ke mesihlabela phambili umcelo ophinda beke ngoproducer uTNS osezakhela uDumo ngezingoma ezifana noayabonga nomona uvuke igama lakhe ligcwele emaphephandabeni angesonto ngemuva kokusolwa ngokungakhokheli umshuthi ngomsebenzi owusuwenziwe. Siyazi ukuthi kubuhlungu kanjani ungakhokhelwa imali yakho ikakhulukazi uma usebenza okusho ukuthi ke usuke uyibhenga bomvu imali yakho ngoba ke iyona ndlela oziphilisa ngayo. Buka mo house olana sekuphele izinyanga ezintathu engatholi ngisho nendiba elishi ngokwembiko yeSunday World mo house olake lomculo ngokubaleka no 1500 ukwakumele ke ukhokhele iAudio futhi usho ukuthi yenziwa ngunyaka odlule. Khona manje uTNS uMatasa wenze izinto ezinkulu lomculo wengoma eshisa izikhotha uselekuthenga kumuzi ngemuva kokusabalala kwevideo lapho kwa konnectwa ka plastelile kubo lenzizwe sencane ihambileke yayo ku Twitter yafika yabhala ukuthi ngiyabonga uNkulunkulu uphupho lethu kweingane yakhe angeke ilale ezidaladini siyakuthanda uNkulunkulu ubusuku nemini abalandeli bakhe
ke kade bembongela ke lapha eNkulunkulu zokuxhumana nathi Dawu TV senkunzimalanga sakubongela uqhubeka usebenze ngokuzikhandla kamalana ke nemalela yankunzi mawuthi ngempela uyayikweleta lo 1.5 awinike lo 1.5 mfethu i life goes on so yizo lesisikhathi lapho ngithi ngiyaqopha lezo singakhohle ukucindezela like button ne subscribe button ne bell ukuze uthola notification njalo uma ngaphlothi video ungakhohlwa nokulandela ku Instagram @king_langaba njalo laba bacindezela i dislike button ngithi kunina kuyezukufa from you some daga daga ngithi pa senghembe ngekolulu hlanganisa brand new ne rap nangangeke ngiyekushuna hambe.